All it is in a tab will be a good girl. A woman will be wagging it also. Now, what is Obin? I work at your car and you will work. Why am I home? May you work on what I do? On your mind, say, I won't find let Ezogo abound. Is up to Samata as Obin will be seen. Why am I not neighbor? No. Mbano, it's a word, it's a good person, I can tell you, neighbor.
We are live in Ezobin Akoman Nubi in Agbagwu, Arochukwu Kingdom in Awada Ezobin. Today is Orie Ebgugbu, according to Arochukwu Ikeji calendar. The Obin people are preparing the also according to Aro culture and tradition. As we promised, we'll continue to show you the process as we share and circulate the rich and wealthy nature of.
Biko iji si ike ne promote culture of Arochukwu na eme ka ihe dem ihe na ekpekwa ekpere ka aru diri n'otu ndewo
ndewo
ndemma anya choga ogona gbawo
ndewo ndewo. We are live from Ezobin Akoman Nubi in Agbagwu village. Ezobin has just performed his itoso rite after the Ebgugbu in the morning. Ikeji Arochukwu continues as we continue to bring you live all the program and event of Ikeji Arochukwu. Keep on watching and continue to share. I am reporting from Agbagwu village, Arochukwu. Mazaisi from Adamazi TV, ndewo. Kutununa anyi onye bi kwora anyi ha na emeta.
Aba mbo Ben anwa kwara toti. Eze ogo Agbagwu. Eze otu si Amata, eze Obin Ibomisi. Bia.
Nge nke a na-emeta amazi.
Ta bụ Orie Ebgugbu Aroke Igbo. Ihe niile bụ ihe a na-egbu egbu, ma ewu ma ọkụkọ. Ta ka anyị na-egbu ya.
Si ana m achọ n'ebe a.
Wuri arụ ọrụ dịrị anyị ezinụlọ anyị.
Ndakwa na-ekpere na-ekpere ụmụ Agbagwu.
Ekpere na-ekpere ụmụ Agbagwu bụ ihe ọma, ekpere ihe ọma, ekpere ndụ na ahụ isi ike, ekpere ọganihu. Ese ka ihe dịrị ụmụ Agbagwu na mma woo.
ekpere ihe akwanu na eme na ru ugbu a nda ihe be ekpere gi
nyo be ekpere mbu onye ohun bu de correct onye ohun kwesiri ibu eze aru ma bu eze aru anaye we onye obula afure wure na eze aru onye obula abu nwa nka abu no na afu nne na nne ana abu eze o kwara na abu eze de na enwe kwa nso ai na so onye obula nyi ya bu onye amuru abu ya mu okwa abu na ga chi eze onye obula pastor na church ana ga chi eze aru bu nkoro ofu no ana ga ofu ni obugo oche church ndo ti ku icho omena le ayi di icho oba goza de
ndewo mazi
ndewo
ndakwa na ekpere Adamazi TV maka e mara aka oru anya ebe ga mbu uwa nile na ezi ndem mada aga omena le zadere
ona mekpere Adamazi TV ekpere oma ina si ka odre ha na mma o nwa inwe ya ka odre ya na mma ya na ndo oru o woru ta nka oma o nya ruzi aruzi orizi erizi ndu wona ahu isi ke wona ga ni bo ya na ekpere ya ka odre ha na mma Adamazi na ndele na ruri oru ya na ezi na ule ya ihe oma ga eso ha
amen
say ndu ga bu nka ma bu nke wo
I say ndewo mazi mazi email ai ma na abekwa mbo obula
ndewo de mma mbo obula I choro
tutu ikeji agwo ndewo mazi ndewo sir
thank you
yes sir
ndewo